It's Mr. Legendary on the beat.
Tambo ya vuku wanza wakatuo. Alikotera po ya uri. Mito